shawate. Oga ba shi shawate kan wargin yare ne.
Ni hada mustai.